Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. MaNgwabe, Uthando Nes'thembu, Uthando Nes'thembu, Episode 6, Season 6. We pinned the leg, let Uthando Nes'thembu. And I see I'm she's a guy. Hi, Kwenzeni isn't on gangs as a serious in Jalu. So we are still a little channel. So we are sleepy young man. I just calling a layer to go telling us a neat ipomakim. La Paya Emma Krupin, Batu MaNgwabe, who season 5 from the sense I listen to Agazenza, Konu Dogo Teles Belgela, Umpatilla, my fruits. Minang slang any ngoba angaz, Kwashaband, Beshema Krupin, Batu MaNgwabe is Belgela, by them niggers are my fruits. Iku MaNgwabe is a ena. Uthando Nes'thembu aga understand ukuthi naye uyasebenza ngeke kwazi ukuthi esibhedlela ashintshe ukuthi kusebenza kanjani ngeke kwazi futhi esibhedlela athi dokotela ngeke ngikwazi ukuba khona kube kufanele ukuthi abe semsebenzini into efana naleyo. Uthando Nes'thembu ke lakho Uthando Nes'thembu episode 6 uthi ngisazoyenza i-full review ukuze ngizoyibe kahle zonke ezinye izinto ngicosha le uthi Uthando Nes'thembu uMaNgwabe emzini urepresenta abantu bakubo. So mayenza izinto ezingekho right futhi lezi zinto angeke azazi ayikhulumi wuye owenza ukuthi engakwazi ukuqhubeka. Ngicabanga ukuthi bebekhuluma nomembeso waze wathi ngeke kwenzeke ukuthi athenge imoto ebizayo masehlule ukuthi eqedele ezinye izinto. Uthini kanti Uthando Nes'thembu? Uthini nimzwele? Uthini waseke wabuya waphinde wathi uMaNgwabe engamthola alright abe yedwa kodwa loyo uyobe enesancinza. So kusibili ke kusho lokho wakusho ngesikhathi sithi abahambayo vele bazobathola abangcono nangu futhi sephinde ukuthi engamthola alright abe yedwa futhi amshade kodwa uyobe kunesancinza. Uthini Uthando Nes'thembu? Yaze yamshisa into imshisa ngathi unolwazi phela nangelokhu bethi ngamthola hhayi ke kodwa veleke uqinisile lapho ngani sebembonile phela uMaNgwabe kwi-TV show. Yazi kusukela le ku-season 1 ikhonto eyayishiwa abanye obhuti ngoMaNgwabe mina ngamangibona manje ukuthi kanti smile iyenzeka sibe nengozi bebelokhu bethi hhayi bo u-number 4 ismile sakhe ngizonifunela yona kusasa lento siyiqedele kahle. Ningayithathi-ke serious le video ke nina abanye enihluphayo ngoba thina sibuye siyidlalele. Iy'ndaba zasemzumbe lezo kodwa nangu Uthando Nes'thembu selokuthi engamthola alright. Kanti yena yini engayenzi right? Iphi le angayenzi right uma sezothi alright ngoba phela uma ikhona into ayibonayo engathi yena i-wrong akayenzi ngani ibe right. Noma-ke yiyo indaba ka-number 5 namangazi kodwa nje washo naku-season 5 usuphela wasivele bengabathola abangcono kunami namanje sikhuluma ngoMaNgwabe sesivele ngamthola alright. Hayi mna ngisho lutho. Thank you so much for your love and support. Kusasa mhlampe ngibe ngi-right-e ukuthi ngenza ama-reviews a-right hhayi a-wrong njengalawa. Bye.